murabona ingene gutunga abantu ijana na mirongo itatu n'umunani eko araho tugaburira ijana na mirongo itanu ni benshi eko bagendana ubumuga butandukanye eko imvune z'amaguru c'è anche una bafisi in goro nel zomu mutu e una boniene tu bafisi tu ebge nga tu raccora u kodu shabora ecco canini, ecco tua senze, ecco tu esse du sangue u quemera e candi ibitabo vieranda bitu gira yuko u quemera kutagira ibikorgua u ku quemera kuba gufuyo u busa non u gambere nambere ni ci fuzzo ciò ku gamboru chi rimana Curituegge a battagliano, Mugabo turafise a bacozzi, badu fascia nezza cianergose, ecco, basciramo numutima, ecco, gugora ugobutum. Non è tuegge tu bacenguru kiracciane, bibuie comutima, ecco, i viovioose, ma tu zanie nucuri, genda bura, a mangiambo a bere, ecco, cubacenguru kira, nucuri muracoze, ecco, da navai kazen, da subira cubacenguru kira, muracoze chane.
Turinga anye. Abaserukira urwego rw'umutambukanyi umukuru w'igihugu rugeje iterambere kubona munsi uri hejuru rero turahimbawe kandi turanezewe cyane gusubira guhonyura ngaha tuje kuramutsa bene wacu bakuru bacu abanyokuru bacu ibibondo byacu nk'uko mu rugo rwego rw'umutambukanyi umukuru w'igihugu rugeje iterambere twiyemeje kurwanya indwara ziturutse ku gufungura nabi twumvise rero abandi bakora dufasha kuzigwanya turahimbarwa kandi tukabatera intege tukanabashigikira niyo mpamvu rero twaje ngaha kugira ngo tubafate mu mugongo ntimubone ko muri mwenyine turashima cyane n'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS ndetse n'andi mashyirahamwe n'amadufata mu mugongo ibijyanye mu kugaburira abana bagendana izo ndwara zo gufungura nabi aho turavuga nka pamu turavuga OMS ari nabo badufashe mu mugongo mu kuduha izimatera mubona nga nta majambo yo kurangira twavuga atari kubashikiriza ibyambagwa ibinyobwa amata ibifungurwa amasabuni n'imatera ariko sinorangiza mpateye akamo imiryango imwe imwe batse baribuka yuko abatamakazi batwibarutse ari ababyeyi bacu ntibatureze nacyo ngo tubatererane abandi ubu hageze yuko nabo baregwa baregwa mu miryango yabo bwite bareke kuza barabatererana aba bagira neza kubera iki nabo iyo babona bakira abantu benshi nabo ni n'abantu birabaruhisha nicyo gituma dukwiye kwakira uwo mutwaro tukawusabikanya cyane cyane inshuti zabo abuzukuru babo abuzukuruza abana babyaye babafate neza umuntu arakura umubyeyi akamubungabunga akiri umwana akamukuza n'amaze gukura abazi yuko agomba mu ishuri bijya mukoreye mu bwana turi ngaha kugira ngo ababyeyi bacu nabo tubasubirize mu ndumane bijya badukoreye tukiri abana ngo nabo hageze ko tubarera hagezwe ko aba batamakazi baregwa n'abana babo baretse kirazira rero ko baca bumva ko hari abagira neza barera abageze mu zabukuru baca baba batererana turashimira aba bagira neza ingene bitaho abageze mu zabukuru ngaha mu Burundi turabashimira ingene bitaho ibibondo byabuze ababyeyi turabashimira ingene bitaho ndetse n'abana bagendana indwara zo gufungura nabi tukaba tubona ko abana basa neza baza barakize kenshi twasanze izo ndwara zo gufungura nabi ziva ku murindi wo kurondoka na cyane cyane abo umuntu adashoboye kurera ni henshi twagendeye aho dusanga umubyeyi ahetse akana gatoya gakurikira kandi kana akahetsa katagwaye mugako kana gakurikiwe kagwaye no umubyeyi nawe nyene ingohe zatangwe guhinduka byumvikana ko ingufu zose acabanza kwitwararika uwavutse urya kurikiwe gacabanza kumwibagira aho rero no kwikebuka kandi turahamagariye nabagabo bamwe bamwe na cyane cyane ngaha mu kibano bishinga kujya mu bubare batitaho imiryango ntiusanga n'utwo umuntu yimbuye baca baduhereza mu isoko kandi ariko tufashije abo bana ndetse n'umuryango wose ugafungura ese yaba babitwara mu isoko bagasoma bya bifungurwa byikwije byankenerwa ariko nuko ikibabaje baca bayahereza mu bubare byo rero twikebuke n'abagabo bikebuke ndetse abarundi bose bikebuke bakigenzwa n'iyo ngendo y'akaboregwe bakibagira n'imiryango